Oh yeah! Wakoze cyane cyane rwose. Houston.
Black boy killer, black boy killer.
Then I'm a hung on a cage. Cage. Until you get to the cage. Cage. If I'm not my jungle mesh. Mesh. Because you're losing me in your chest. Ooh, come on again, I could be. Attack on you, that is a. That's a cuckoo, I'm a cookie. Ugaera kunyinyigiza jende sacho makanya ubarire kinde ya makanya bebe makanya ugira uko ngwirumbira burenganya kuri hari byinshi mfise numva sinaka kuvuga umutima wanjye ukize aratimba irika wenye ni yumva badija kambira goje nawe arukunu niyumva sindamenye yo